Alléluia Yesu. Alléluia Yesu. We praise your holy name, God.
Lesa mwali wangma Shangma mwali wangma Yesu mwali wangma Shangma mwali wangma Lesa mwali wangma Chine mwali wangma Lesa mwali wangma Chine mwali wangma Lesa mwali wangma Chine mwali wangma Lesa mwali wangma Mwali wangma lesa
Lesa mwali
wangma Hallelujah
Chine
mwali wangma Mwali wangma
shama
Hallelujah
Chine
mwali wangma Yahweh Hallelujah, mwali wa matata. Hallelujah, mwali wa matata. Yelele, mwali wa mashama. Yelele, mwali wa mayawe. Hallelujah, mwali wa mashama. Hallelujah. O Yesu Mwave fo mwava Yesu Mwave fo mwava lesa Lesa tamuchinja You are the same God today, yesterday and forevermore O Yesu Mwe Yesu mwali wama mwali wama Shama mwali wama mwali wama mufiwi mufisuma mwabafe efyo mwaba efyo mwali akale efyo muli na lelo abili efyo mukabo muyayaya tapawo winga milondolola efyo mwaba Kuli nangu umo winga mielenga nyefyo mwaba Mwayumbile mwebene efyo mwaba yawe Kabili na lelo mwali wama mumitima yesu Kabili na lelo mwali wama mulupwa lwesu Kabili na lelo mwali wama mumesho yesu Yesu yo 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 Yesu yo 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 Mwaba fefyo mwaba tata Bose twenda mwaba fefyo mwaba tata Bose twikala mwaba fefyo mwaba tata Mama yande Yesu mwaba fefyo mwaba tata Polo Yesu mwaba fefyo mwaba tata Shishive efyo ningalanda Shishive efyo ningamilondolola Shishive efyo ningalanda Shishive efyo ningamilondolola Mufibi mufisuma mwaba fefyo mwaba Hallelujah Yesu Mwali wama Hallelujah Yo 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 Mwali wama Yo 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 Hallelujah Mwali wama tata Yesu Yesu yo 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 Hallelujah Yo 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 Hallelujah Hallelujah, oh yes.
Nasakamana limonga nasanga bantu bale mipontela Watila tapave fyo mwaba Nasakamana limonga nasanga bantu bale mipontela Watila tapave fyo mwaba shama Elonga lalole shobu kulubwenu nshilaba ekomo mfumishe Elo mweo wandi waisulilwe Nemfifi yo yo Elo mweo wandi waisulilwe Nemfifi yo 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 Shale mwona Kabili nsha ishiveno kwa kulola Epo mwone kele shama Mwole tenyali kumakasa yandi yo 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 Nali mwona Namono bukulu bwenu
Namono bukulu bwenu I've seen your favor upon my life. Nalimona bukulu bwenu tata. Kana moneko wamfumya no konde ya ine. Nalimona bukulu bwenu Christine. Namona bukulu bwenu Christine. Nalimona bukulu bwenu Christine. Nalimona bukulu bwenu tata. Nali feti soso wanjine sha. Shale pendwa lelo na bukutu. Namona bukulu bwenu.
Shaka pangale sawani mwali wama Hey mwali wama Ah mwali wama Shama mwali wama Hey mwali wama Namona makaye Como fumia tata
Oh Jesus